ngoba kuwe ngingumntwana. Wherever la ukhona baba cela ube nami. Ube isibane sami kule ndlela zami.